Ngobani amaphawu? Elika sine weqondo u-negative 210 nelika cosecant weqondo u-negative 210. Ndiyanikhuthaza ukuba umntu ngamnye azame ukuzenzela kuqala ngaphambi kokuba ajonge le ndlela ndenza ngayo. Masizobe iqanda elibizwa ngokuba unit circle. Eli qanda lithi lisincede sikwazi ukufumana amaphawu. Eli qanda libizwa ngokuba unit circle ngoba lo mgca usuka pha esiphakathini somnqa uze unqubeke pha kumda ubizwa ngokuba radius uthi abe nomlinganiso ongu-1. Umzekelo, ukuba uyajonga apha kumboniso wethu pha ngasekunene, umnqa wethu udlula ku-x olingana no-1 no-y olingana no-0. Andizokubhala zonke indawo umnqa wethu adlula kuzo ngoba kudala sisebenza ngemizekelo efana nale. Ngoku masizobe amaqondo wethu apha eqandeni. Sizoba amaphawu. Indlela elula kukuba silinganise iqondo lethu ukusuka pha ku-x onodibanisa lo ungasekunene. Enye into ebalulekileyo kukuba sazi elona cala sijikelezela ngakulo xa silinganisa iqondo eli. Umzekelo, ukuba iqondo lethu belinodibanisa besizojikelezela ngasekhohlo, kodwa ke apha iqondo lethu linothabatha, loo nto isixelela ukuba sijikelezela ngasekunene. Masijikeleze ke bahlobo bam, kubalulekile ukuba wazi ukuba kufuneka ujikeleze kangakanani. Ukuba siyajikeleza apha kuqala sinqubeke pha ku-y, siza kube sihambe kangangeqondo elingu-90. Siphinde kwakhona sidibanise elinye iqondo elingu-90 ukwenzele sibe no-108. Kodwa ke sifuna u-negative 210. Loo nto ithethe ukuba funeka sidibanise u-30 kwakhona. Siza kuthi sibe pha kulaa kota yesibini yesangqa sethu. Ngoku uthi ufumane njani iimpendulo zombuzo wethu usebenzisa lo mnqa wethu ukhethekileyo? Lo mnqa ukhethekileyo uyasixelela ukuba umlinganiso ka-x no-y wala ndawo umgca wokugqibela weqondo udibana khona nomnqa wethu uthi asinike umlinganiso ka-y nomlinganiso ka-x. Umlinganiso ka-x uba ngu-cos weqondo osebenza ngalo, aze oka-y abe ngu-sine welo qondo kwakhona. Ukuba uyajonga, xa ufuna umlinganiso ka-y kufuneka asuke pha ku-y ongu-0 aya kutsho kulaa ndawo umgca wethu nomnqa zingqubana khona. Ukuba uyaqaphela lo-y ungaphezulu komgca we-x axis, loo nto isixelele ukuba lo-y unodibanisa. Le nto ke isixelela ukuba usayini weqondo negative 210 akalingani uzoba nodibanisa, uzoba positive ngoba kaloku into besiyifuna apha ibingamaphawu. Ngoku sinayo impendulo yethu yokuqala, masijonge elandelayo. U-cosecant ka-negative 210 uzolingana nabani yena? Ngokwenkcazelo siyayazi ukuba u-cosecant weqondo 210 ufana nokuba ungumguqulelo ka-sine welo qondo. Loo nto ithethe ukuba sizoba no-cosec ka-negative 210 olingana no-1 ohlulohlulwe ngo-sine weqondo u-negative 210. Ngoku ukuba unenani elinodibanisa uze ulihlulahlule ngenani elinodibanisa kwakhona, kucacile ukuba sakuthi sifumane inani elinodibanisa. Loo nto ithethe ukuba iimpendulo zethu zombini zinamaphawu angudibanisa. Enkosi.